you're on.
Kia ora matua taika, ko Taeao tōku ingoa no Heuri no By God Sam me te whanau apanui. Te kauma ono oku pakeke. Ko te waiata I kōwhiri au, ko Hawhaago.
The light as it shines.